Ko te noho pai, me te noho haumaru a ngā tāngata katoa ki te wai, te tino pūtaketanga mai o te ture hō, kua whakamanahia nei e te Kaunihera-a-Rohe o te Matau-a-Maui. Arā, mena kei runga waka poto ake I te ono mita te tangata, me mau kahu kautere ia. Tuia ki tērā me mārama te kitea o te waka. Ko te ropu hoi waka o marae nui tētahi, kua whai rauemi I te rangatira o te ākau, kia pai ai te kitea o o rātou waka ama I te pō. Arā, kia kore ai e tukia e ngā waka nui. I mua, ka noho noiho ngā kahu kautere ki te takere o te waka. Engari, nāianei, me mau kahu kautere I ngā wā katoa, mēnā kei runga waka poto, pēnei e haere nei.
One of the things that we've come to realise is that there must be safety on the water at all times. So I guess it's promoting water safety out there for our mokopuna and our adults that are involved in water sports. One of the main things for us as Waka Ama is to ensure the safety of our children on the water at all times.
E whakamanahia ana e nei ture I te māhia tai noa atu ki te moana o Pōrangahou I te tonga o te Matau a Māui.